Oh, fuck. Stormtroopers.
Jedi!
Fucking under arrest.
These are the droids we were looking for.
I found the droids.
Oh, no. Everything's fine down here. Everything's fine.
We're the droids.
How are you? Happy
birthday, Mom.
Yeah, sports.
How are you?
Sporting with
us. Woo! Round 9. Here we go. Ba 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 da 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 da